Chaka guteza imbere Gitega rero
mbaka guteza imbere Gitega nkona ko
abitare politiki
nkona ko adabuje bateba ha
niba ata ariko bazoza dabaje uvuga ati yarahata
dabuje yarahata
yarahata yigute papa
anda basoma ko imana igira neza mwa tabashima ko imana igira neza tasenge imana igicuca cyo Burundi imana igeza gemana zabukoze mwana ndetse manda tasenge imana Star TV imana wije imbere imana zabukoze mu izina rya Yesu Kristo amen
Yes bakunzi ba Star TV 257 murazi ko ndabakunda cyane gose ndakubwira ati niba mbona kino kiganiro cyo kuwa mbere gukora share ndakubwira ati uno muwe bifite turi kumwe ndashaka kuri kujya kumufasha nk'ufasha Star Boy nimba nkunda kunda none mu brother turi kumwe tuvi bujumura tujya mu ntara ya Gitega capitale politique kugira tubazane ibintu bimeze neza tubazane amakuru ariko ara trendinga in town none musinzi kumwe no mu brother none kwaberewe ameze fresh yamanutse kuri dunyuri ntavyonze mugasinzi dunyuri ngo munyibukije dunyuri Dunyuri, mwenye wakuije dunyuri. Uko biri kose karenda mwana 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 Star TV 257. Bro, umeze neza?
Umeze fresh.
Uraberewe papa.
Merci.
Mbeka hari ya mu Igitega bahita. Hari mu ntara zimo zo mu mugamba cyane. Umeze neza ariko?
Okay.
Amazina papa, na cyane bari ko baradukira n'abamenye umuntu tuko turavugana. Mbeka tugira tuyagiki ndazibaza kumenya mukanya gatoyo. Ni Star Boy turi kumwe n'uno mu boss. Reka rete umumenye izina. Sivyo? Ugira twibwire. Siko none.
I'm a Janet Kwa Emery.
I'm
buying a Munaga to go hanging in the Kunisan, but we can take Carilla.
Carilla, I'm be the Panacabi. Carilla, I'm be Monica's.
The Carambe,
Carilla, I'm be a Tansunia Kira.
Carambe, where we are for Basado. I'm go Carilla and Benishasha. I'm a Carilla support to Nimashasha.
Make any new generation. I am a shure, I am a shure, I am a antenna, I am a carilla. Company itwa gute cyanye rebo itwa gute
rebo itwa Light City Light connection na City Moch
Light nka kujya bandika Facebook Light
kujya bandika Facebook Light
Light
hama na City
Light City n'umunyagitega rero tujye kumushigikira urumva yuko ariko aravuga ati abanyagitega bateye imbere ubu ntibakiza kudutemberera ariko ba boss barahaze Sina wenye abatege tibo sebi mukie gitega bo.
Ni abatege tsinye nubo.
Nene numba kwa risa o.
Abone fresh okay.
Iro daboje yangu kuzaira kwe rahari abatege tsi. Bagume yohari yenye ne kugira abateka an. Daboje razi adi dimje kwa chayi chaban.
Daboje hari yuba kabisa.
Yo havari dimbari akachagari kaka wakeni. Umba batege tsi rero ifo yuko tubaha kanya ko kuruhuka kugira babandanye gutegura igihugu cyacu neza.
Gusa nyine turamukunda. Hama Right City turashaka mugenye mudufollow ibintu nyine mudufushigikire tu.
Uko biri kose je namashigikira bose ntaravye ngo uyu ni iki ngo uyu n'uyu. Ushobora kwibaza impamvu yashitse hano yaje ngakugira ndamushigikire. Tugende twandike Right.
City.
Ndaza kuvyandika kugira bake babibona. Muze gukora sabone kuri no mu brand kugira mushigikire ndabibasavye. Nimba ukunda Star Boy. Nimba ukunda Star TV urumukunzi wanje. Abantu bose mwakoze sabone kuri Star TV. Ndabingenze mugende kumushigikira no mu brand. Urumva ko afite impano zitandukanye yavuze ko ufise ufise ibice bime abantu bari muri lebo yawe. Nabakora ibiki n'ibiki. Urashobora kutubwira category.
Turafise abo baririmbye nabo bakobwa babiri nyene nibo dushaka nyene mushigikira ahubwo cyane cyane kuko barafise impano zikomeye cyane.
Banabaririmbye.
Nabaririmbye.
Tia muziki tusiki. Twebwe nta bintu byo kuvuga ku minwa ngo nabaririmbye nimba ari uburobe tuvuga ko ari uburobe nimba imeze neza tuza kuvuga ko imeze fresh umunya gitega yambaye nk'umusoda meni bagufasha aho yambaye nk'umusoda muho katika agafuka muno wakagendanye
twa dakije gutifata yakya bari badufashe gukora agafuka
ni hari gitega nta ntavuka muno mwambara
igitega basukuntu gitega uvuka muno gusa turabgambara gusa tugambara dufashe gusa nk'ubu twiko twitembera mwise naho bawe ibintu twe no vuka muno
ino erega ngai bujumbura guma haza abantu zinya bava kanshi rifo yuko tugambara kugira nyene shiramu uwo muziki amatwumvise sivyo sister uraza kuvuga kuryoshe utaryoshe uvuge ko ari uburobe ingo ngaha muri maji shiramu ingo ashire mu ingo inguruce karibu ngaha ndabona urasengana cyane shiramu uwo muziki bisaho meze neza witwa gute
Bersine
sawa shiramu uwo muziki reka twumvire tuvuga ko ari uburobe no kuryoshe twe turakundanye dukunda abantu bose Bersine urumunyeshuri kwishura bito yo imani guheza gi haja wifuza ko biki
eh
ndapfera eh shiramu uwo muziki rero uza kapodini mamerese iyi ni volume yose ninye eka kongirisa abo bana bafite amaji meza umva gute kandi urasenga cyane ndabona wambaye ni shapure none ko ikutaragura ishapure yawe zenda ikugurira ah uri umubomberi niyo ko iri kwambaye ishapure kandi uri umubomberi
ndayikunda
oke iyi ndirimbo yumva gute fata telefone uyumvirize neza umva gute okay kugira rero kubera numvise kusenga ndashaka kugenda usengeye Star TV ugenda usengeye n'aba bahungu sivyo urasenga kandi abantu dusenga turasenga nyine dusengere rero gato usenga usengere abakunzi ba Star TV usengere natwe bwe dukora kuri Star TV usengere nuno mu brand aho gira tere imbere nuno usenga muri Bombay kwagere
nibisanzwe
kwagere senge singira basa barundi
anda basana kuri manigira neza mwana tabashimana kuri manigira neza tasengeye manigira gucha cyo barundi mwana ugeza ge mwana zo gukoze mwana ndetse mwana ndasengeye mwana Star TV mwana wije imbere mwana zo gukoze mu izina rya Yesu Kristo amen
amen urakoze mabuca okay edusengeye nano ba brother kuva mu ntara ya Gitega bona peti kandi ndaze amasaha yo gufungura girake agacayi wakamaze
eh
uno munsi ngerageje kumvira zino ndirimbo ni ndirimbo imeze neza nta kibaye nabantu bafite amajwi meza kandi muvuga ati ndirimbo si imana ntago zipfa ziguma hi bihe byose maze kubazanira impano zitandukanye kuri Star TV maze kubazanira wise ndabazanira nabandi baririmbye batandukanye kandi ndazi mwarabashigikiye dushigikire bano bantu
Thank you.
Birakorohera gutunga abantu nk'aba, gutunga baririmbyi bafite impano nk'izi, gutunga abakomedi nk'uko wabivuze ko usanzwe ufite abasanzwe bakina komedi. Birakorohera cyane bro.
Bro biragoye walaye gusa nyene n'ubuntu nyene Imana nyene tugirane nk'iyo ndirimbo nyene nihivuga nyene uko abintu nyene n'ibintu Imana nyene dukorera tu gusa nyene nta mafaranga byataye duvise gusa nyene twacaye ndacaye n'umunyeshuri umva biraba bigoye tu gusa nyene vacances geze banda pigika sana nkarondera tu.
Ubisanzwe urasaba ubufasha kugira bagufashe na cyane cyane kuri support yaba bigeme ndetse n'abasanzwe bakina comedy.
Cyane cyane support yabo.
Reka ndabahamagare kwanza bamanze bagende kuyabonesha kuri Light.
Light
seat. Light seat mugende kuyabonesha muri ibikorwa byabo ni wasanga bimeze neza. Umu supporting no mu brother n'imbaraga no tushiramo kugira abantu bigeme bacu batera imbere. Na cyane cyane turakunda kubona abantu mukazana impano kandi zikomeye cyane. Me kubera manque d'argent. Manki ukura amafaranga ugasanga ejo barabagutwaye niba bagutwara aho uzobifata gute bro
abantu bazo
uzovyakira gute
niba abantu bako niba
ufite niye kontra
na basista turavukana
eh riko na ibintu bya basista mukanoti bro
warezi niba bikora
na navyo bokora gute bro kandi akanoti bakugira ati numwana w'Imana yaragoreshijwe n'umuntu bagendana umuntu bagendana
ngiramvyo wandibaza gusana byo bokora.
Okay, icyo saba bakunzi ba Star TV gani turambira abantu na cyane cyane uko twabaza n'Imana mugende mubashigikire mujigikira abaririmba indirimbo z'Imana. Turafise abantu bakunye indirimbo z'Imana kandi benshi cyane boshigikira no mu brother usaba iki abakunzi ba Star TV 257 kugira ndufate umwanya munini akira namiko basaba ikintu cyose wifuza hari byinshi ufise byo kuvuga.
Akunzi ba Star TV akantu nashaka kubisabira tu hakindi nashaka mudushigikire kuri channel yacu ya Light City kuri YouTube mugende mutugire subscribe tu mudupataje mu bagenzi banyu amasaporo nyene yanyu turayakeneye tu kandi no mu buryo nta buryo bwishi dufise turacara abanyeshuri tu turacara abana kandi abakobwa mu turasabye mubashigikire mu bateze imbere nyene kuko barafise bafise impano nyinshi kandi bafise n'indirimbo nyinshi bakoze nyene gusa igitega nyene tubura ukuntu Gitega nyene nta amafaranga menshi ariyo kandi Gitega nta n'abaproducteurs bataye bareho turinda kuza hino nyene town nyene kugira dukore nyene ibintu byiza ama bakunzi ba Star TV akindi na nimugenda mudushigikire kuri YouTube yacu indirimbo turayifise indirimbo na video kandi video nziza indirimbo irimo ubutumwa bwiza kandi indirimbo ndabizi niwe mwayibona namwe muzoshima tu
okay. Gwimana ibahezagire cyane na cyane cyane ndabitabatana nigwa kuko iyo mushatse gukora ikintu muragikora uno mu brother mu mushigikire ni Light seat tubashigikire dukore sabone na cyane cyane turabikorwa byabo nimba ari mundwe imwe dukwiza ibihumbi 10 by'amavyuze cyangwa ikintu mushigikire uno mu brother ntawo narinshi yanyirondera avuze ati nka star boy nkuko nabonye wategeje imbere abanaba nanyi ndashaka yuko uneze imbere umi ikiganiro. So igitega ndakunda narahize imyaka ine sikuvuga ngo ndamukoresha ikiganiro kubera nahize ndamukoresheje kubera afise impano atunze kandi nizatera imbere abazo bateje imbere igihugu cyacu cyo Burundi. Imana ibahezagire cyane bro. Yavuye mu ntara ya Gitega aje kundondera jewe yavashe de aje wagira dunyure cyangwa wagena na volcan
aragira dunyure
wagena dunyure yavuye mu ntara ya Gitega araza aje kurondera star boy kugira ndamuhe ikiganiro mu mushyigikire yeme yarafata deplace mara bashikira abakunzi ba Star TV kugira mushore kumushigikira mu mushigikire rero mani bahezagire cyane gose. We have the best exclusive news and a heavy entourage ndabakunda cyane Imana ibahezagire bro big up cyane karibu tena.